Wajitu wapeleke Mathare. Leo minya unyo kugonga mtoto akalale.
Terence on the track.
Ngapija Roba Mambi ya tuna jambo na mama. Amamboko Amarunku Amamboko
Watoto wapiki, wanacheza kama manguruweza matope, nitaua hiki, kwanza tuachoka kugomba na simuoko.